Emathanga emfati ayasiletha ayasithatha ayasiletha ayasithatha kude indvodza lephilako lamhlabeni lengakaqhamuki yendlule emkhathini wemathanga emfati sonke siyaphila safika emhlabeni saqhamuka ngemathanga emfati futhi emadodza lamanyendi anqanzeka emhlabeni noma ahamba emhlabeni ahamba ngenxa yemathanga emfati indlela yekunqanzeka emhlabeni iyendlule emathangeni emfati kuyavakala ingako ngithi emathanga emfati ayasiletha ayasithatha ayasiletha ayasithatha ngoba aligedele ukuthi ayemhlabeni aligedele kunqanzeke emhlabeni wabhashobe emathanga emfati kuyavakala now uma ufunda incwadi yaSolomon elebhalwa yinkosi lehlakaniphile Solomon ayibhala akanye nelithimba la lemadodza lahlakaniphile lithi encwadini yezaga indlela leya ekufeni indlela leya emathuneni yendlula kumfati kubhasobhe ke lokho yendlule emathangeni emfati indlela leya ekufeni leyo athi ke Solomon natha emthonjeni wakho ndvodza shothi ibhekana nalo wakho umthombo ungahambi unatha kule minye imithombo yebantu ngoba utakufa kuyavakala now ngifuna kuphakamisa sihloko kule sihloko lento asiphakamisa ngidawuthi wonke lo ngumfati akayithathele inkulumo lena ayilalele asherele indvodza yakhe wonke lo girlfriend akayithathele inkulumo ayisherele boyfriend wakhe wonke lo indvodza nakanjani nakanjani ufanele kuyilalela le nkulumo lena ayivisise futhi ayilalele emaphindze nemaphindze nemaphindze ngoba yinkulumo levuthiwe yinkulumo lejulile kuyavakala ngitawuphakamisa sihloko lesithi kuvukelwa akusho ukuthi sale ufaka kuyavakala sihloko leso simile kuvukelwa akusho ukuthi sale ufaka indvodza nayivukelwa noma boyfriend akavukelwa loko kuluphawu lokuthi le system yakhe iyafunctiona le system yakhe iyasebenza akusho ukuthi wena nje ngoba sowuvukelwe sale nje ufaka nje sale ufaka ngoba akushiko konke lokungaphasi kwesketi lokubusisekile kuyavakala akushiwo onke emathanga emfati labusisekile kunendvo ke lokuyithola ngaphasi emathanga emfati lalela emkhathini wemathanga emfati wangena nje wena wafaka lapho kuba ne spiritual connection kuba nesibopho lesakhe kwako spiritually niyabopheka niyabophana kuyavakala lokuthi una sowungenile so kuleso sibopho leso ke kunyeni lolofike bese uyakutapula uma ngabe lomfati abusisekile wabophana naye kamoya utapuna sibusiso nawe uba ngilobusisekile nangabe lomfati loyo angipoison utapuna poison nakungumfane mthakathi nawe sowutapune buthakathi nangabe lomfati loyo asiqalekisiwe aqalekisiwe nawe sowuqalekisiwe kuyavakala bafati labanyendi emkhathini wemathanga abo kunemadestiny destroy bangemadestiny destroyers walala naye nje idestination yakho noma ngabe beyikhanya kanganani ivele ifiphala I speak this through experience as a prophet of God uma ngibona tinkinga tebantu labanyendi tinkinga tabo linyendi labo liqhamuka ngemathanga abaloya emsebentini abaloya ngemacompetitors abaloya bomalume abaloya bogogo abantu abahlupha bathi loye bona ngekufaka emkhathini wemathanga lokuvukelwa kusho ukuthi sale faka kuyavakala kunyenti lo lovuka nawo now asengigijime ngebhayibhelini uma ufunda incwadi ya Samson incwadi yetikhulu ufunda nga Samson lebeka sikhulu ayi paramount chief yaka Israel ngifuna ukuvetela ukuthi emathanga emuntu wesifazane a dangerous kangakanani kuyavakala lithi livu la nkulunkulu lapho Samson was a very very powerful mighty man kude lomunye lophindze lokhona lofana na Samson kude lomunye kwaba nguye nje wabayedwane was very very powerful kuyavakala lithi ke live la nkulunkulu abethi ngulungwane temadodza ayedwana athi ngulungwane temadodza ayedwana kodwa emathanga adilayila amenda bamkupuluta emehlo wafa ayimbumbuthe wafa aseka week kuyavakala emathanga nje Adilaila, banenge bo Samson na namuhla. Sindlule sibuye sibuke nayo lenye indvodza Ahabi. Ahabi lithi livu laNkulunkulu waye yingosi yaka Israel. Ingosi yaka Israel nguAhabi loyo. Kodwa Jezebeli umkakhe waye yingosi ya Ahabi. Imagine this thing. Yingosi yesive, yingosi yelive lonke, kodwa Jezebeli umkakhe uyingosi ya Ahabi. Kwamlethelani ke lokho Ahabi lalela. Ahabi wafa kufa kwenja, wafa njengenja lengumkhenkethe, lenja lebithi wathiwa ngumgodoyi, lenja yasestradini lehamba yeca imigcoma yetibe, wafa kanjalo, wafa kufa lokunjalo. Tinja letingumgodoyi leteca imigcoma yamasipala, tithi noma tifile noma tingashayiswani, atingqwatshwa kude lo ililelayo. Instead, kuqhamuka bakamasipala, bayikhukhule nje bayidonse, boyilahla lapha khashana, kuyavakala. Wafa kufa lokunjalo ke Ahabi. Naye ingadi yakhe yaqashwa ngletinye tinja, wafa njengemgodoyi, wangangqwatshwa, kuyavakala. Sizathu yini? Kwabangelwa nguJezebeli umkakhe. Imagine that, this now, a whole big prophet called John the Baptist. By those days he was called the prophet Elijah. A big prophet, this livu laNkulunkulu, kude lomnye lofana na Elijah, was the biggest prophet ever. Lithi ke livu laNkulunkulu, imagine ubulele 950 weba prophet ba Bali neba prophet ba Asheri in combined. Kodwa wabalekela umfati munye Jezebel wayothi fihla emhomeni kutsi mane sale af ubalekela abantu Jezebel uqedza kubulala almost 1,000 yabantu so ubalekela umfati munye. Kunento lefanele uyibhasobhe ke nawe indvodza emfatini kuyavakala. Let's come back. Ngithi te akushiwo akusiso sonke isikhathi la kufanele ukuthi uma le ndvuku ivuka iqina wena sale ufaka. No, akusiso sonke isikhathi kuvuka kwendvodza kuluphawu lokuthi uphilile. Now kuchitha akukwendi ubonakale uyindvodza, ubonakala uyi-womanizer. Indvodza lechithako akuyendi ivele indvodza sibili, ivela ingumfana, ivela isiphukuphuku. Kuyavakala indvodza lechithako le ivela isiphukuphuku emkhathini wetilima tithi ayishayela tandla, kodwa emkhathini webantu sibili isiphukuphuku leso indvodza lechithako. Lamhlabeni kuselebrate-wa emadoda asibili ngekwemisebenti yawo, hhayi ngekwekuchitha. Kuyavakala emadoda asibili lahlushwa bafati. Uma ngabe noma ke, let me put it like this, uma kunesidzingo sekuthi indvodza ngesizathu thite sekumele ithole lomnye umfati, ithatha sithembu, ayichithi, ivele ithathe isithembu ibe nebafati bayo, ihlale nebafati bayo. Kodwa siphukuphuku siyaphuma sihambe sochitha, sihambe sochitha, silima leso. Uma uchitha utibulala wena, awubulali lomunye ude. Listen very careful. Ungaba clever kulolu ohlala naye, umchithi angakubambi, but ngeke kube clever to God. Ngeke kube clever to lamathanga akhe, lamathama angala bafati. Ungaba clever etingqondweni tawo, kodwa kulamathanga ngeke, because lapha kulamathanga lofaka kufake ku utawuvuka nani, utawutapuna tifo, utapune kugula, utapune kufa, utapune ticalekiso. Likusasa lakho liphele lithi nya, livaleke lithi nya. Bantu abanyeni bebanele kusasa lelichakazile, abathi ukuthi baloye kaphi, abathi ukuthi baloye kanjani. Likusasa labo lavaleka kwaba mnyama kwathi gwishi, lavaleka emathangeni emfati, wabhasobhe emathanga emfati. Funza kuwesaba emathanga emfati.
Umuntu ngamuntu yozilanda ngaphambi kwakhe asebenzele solo. Umuntu ngamuntu yozilanda